kwabga dusokana mane
sheri wiwawe mukopi
nje ndubatse mane
se madame nabana
ubona ubwanwa ari ubwo kusokana n'abakobwa
ubwanwa je ubwo se mfite ko ata madame
n'ubona ubwo bungana no
ubwo bi wanje nibwo bwiza kurusha ubwo bwiwawe madame mastereke madame
nguyu hano
ari mutwereke ka foto gato gatoye
ndabigusanguyu hano ne numubona
ari mbona ari mwiza kwe
mu mugire iki kataririmba
ani kumuraba tu
kataririmba umugire navyo kata bakunze eh Chanya bigire bagire ansabone mbe ni ansabone
ansabone
ne si sabone na ni ansabone de sabone
yavuze ansabone
Isaac TV ho
What was they you easy? Could you? Oh, yeah,
Okay ariko duhe nk'umuririmbyi ashaka kuduhaga perahama kwe navuze respect kuri rya ndirimbo kugira cyo tubandanye siho ngo MT number 1
manager nuzi ko natanga kapera vraiment oh yeah
uko kana yirata
narazitanze kera ariko nta kapera nanga
ariko kuri Isaac TV ntiraca
yaraciye
induhura indirimbo nduhura indirimbo nziza cyane gose umva ko nashatse ko ndagukunda na nduhura na changa mugone z'abantu bari mu rukundo sometime bavuga ndagukunda nduhura ni fresh no agapera gato urazi kuri Isaac TV agapera k'indirimbo yiwawe nta munsi indirimbo nduhura ni shasha dushaka agapera gake kuri Isaac TV ku ndirimbo yawe ya bien
indirimbo nduhura ni shasha ni kuvuza
shasha iramaze amezi
uramaze gusohora izi ndirimbo zinga
nyuma nduhura urasohoye yindi ndirimbo
ugiye hapana kuraba
yiyi iyi warayisohoye Ikacha nikuoneshi, ikamini mina kufatiria sana.
No vuze kwa rinshasha, nukufuka
naandi
maze kusohora nyuma yandu huu.
Walazi sohoye, kacha nikuoneshi. Kacha nikuoneshi. Mwesheri wajewe, sheri wajewe. Si, hapo ya mti namba wani, hapo isi. Kacha nikuoneshi. Mina kufatiria mze baba. Unayona hii, inamaliza insemene. Hii hapo. Sunaona.
Okay.
Niko ata abone wako, angari. Niko ata abone wako.
Akakutaga shizewa. Le, akanyeni.
Niko anishakati.
Hapo fresh.
Hapo ni bien. Yes, tukume na MT number 1 muramuzi. Ariko akuza mbwiye cyacu Burundi. Reka nicare nanjye kugira dushobore kuyaga na hanyumye agapera arase.
Kaheze man. Uri hangana.
Je mu za 30 mire z'abafana. Yes, novuga yuko dushobora kuyaga nawe kabiri gatatu kugira dushobore kumva MT number 1 imbega yashitse gyari abantu bashobore kumenya kuko hari gihe mwe muza sometime ugasanga abafana banyu ntibabimenye cyangwa udafite Facebook cyangwa YouTube kuko kuri Facebook sometime murabicisha ko mbwa adafite telefone kugira ashobore kubimenya.
Bo jena shitse kwa gatatu kwa kabiri masaha yo mu gitondo nka saa 9 z'igitondo cyashikira no mu hotel muri quarantine cyatumara indwi yose nashitse hano ubona kuwa gatanu ku mugoroba.
Yes. Okay, turi kumwe na MT number 1 reka tumubaze mbega adufitiye iki gishasha yavuze ko yaje mu maproje ariko ku ruhande rwa music. Nibyo dushaka kumenya arafise collab ariko arategura arafise indirimbo shasha yaba afise muri studio agomba kudukorora kugira dushobore kurangiza umwaka neza 2020.
Surprise.
Izo ma surprises zako.
Zeshaka kubwira ngo ndi ko ndakora ibicanye nzokora ibi. We ja kuri page yanje cyanye Instagram ikintu cyose nzokora gishashe uzo kibona
bandanye
yes bandanye ikintu cyose kizoca kuri page gato
yes uzo kibona
yego ndara ba telefone gatoyi
yes ariko ari ikintu kimwe je mva ngaha ndaronse je ndumufana wiwe yavuze ko azoduha 30,000 umuntu je mva ngaha mpaye 30,000 ko ndumufana wiwe kandi ndanamufana no kuri page yanje ariko ibintu byiwe byinshi ndanamufana yavuze yuko atanga 30,000 kumufana
so umva okay ndakwereke ko nabivuze navuze ko nzotanga 30,000 kumufana meze gute
ni umufana no muri agufana nyine ra ibintu byiwawe hamakabikiriki
mane nivyo wumvise nivyo wasomye
no
uzabaje bakipe bakipe banzu nyishure nivyo wumvise cyane nivyo wasomye
numvise tabafana warabi postings
ja kuri page rero ubisome neza ubone neza
ivyo abafana kuzoba 30
no ubisome kuko ivyo uri kuvuga bitandukanye nivyo nanditse
ah nani abafana ba uko twamatura na posti zabo urya mu type nyambara mu bogari wa itwa Rodrigue yanditse yuko abafana bazoronka 30
uri sire je byo
ntabyo ariko arandika kandi ngo nwafise list amata nsumira
bo kwandika abo yandika bafise igituma bandika nimba nabandika je ndi kuvuga post nje nakoze
izo 30,000 ruzo ze habandi twiko twabonye ko hari
abafana ari abo bita top fan bazi ubwa mbere mu bafana bose
bafise bakubita 30,000 y'amarundi
urayifise ndayago urafise top fan ndayago
jewe
Oh ya pana gufana hariho gufana hariho gufana ariko hariho
ngamusa ko shirimo yime
nyine nyereka top fan nyereka kare yakantu ka top fan
sinakugira ko ese ko ndo muabone wi wawe akuba ndo muabone wa nkuri
usa ntabwo ari byo navuze mani vuga ibintu nje na posting
turabirisi yavuze wabaze
top fan ni kuvuga numufana afise top fan tuvuge par example urana nkaba bose nta numwe ayifise ubona uyu niwe afise top fan yaburu uyu na cenda yago
ega nanje no rihindura itu
oya aka nta kushobora guhindura ngo ki nibibaho
none
urana aba bose nta ngo uyu wundi wabonye wundi
Christophe nawe nibazomwa 30
vya wamubonye wundi
ne ubya mu kipero gi
babaye benshi ma
babaye benshi amahera hava guhera
mbo yeah so abo bose urabona ntatwe wamonye wundi eh ntabwo ari bose barimwo nese ndabikweretse wamonye wundi no ubona ndenza abantu bangana
uyu mu kipe ndamuzi tuzoyasangira
oya ntimuzoyasangira ahubwo ugenda nawe urondere kwawe n'abazogwe
je mfana bose okay ariko MT number 1 twayaze cyane no vuga iko yarasindwa tuye muri United States okay ariko kibazo ntabagenda ariko kibazo bwa mbere MT number 1 hayo hano mu gihugu cyacu Burundi asangwa avuka hehe afite abavyeyi bose intara nyina avukamo precise mani kota avukamo byo bavyiza gusumba kandi cyo kibazo nari kugera ko mumbabarire samahana bakunzi ba active
je mvuka mu Kirundo commune Kumine busoni
cyane bwambara busoni
busoni ni komine ni segi ni biki
naho nzi
mbo je mvuka mu Kirundo ibusoni
nizo jya kubafasha ko bari mu gutora misi Kirundo
sha ntavyo nzi
bari mu gutora misi Kirundo
nene magana bafasha
none ani harimo ba sister bawe bakuzi uzo ba sponsor
mbo no yibaha ndayifise cyanki bayinsabye me ntabyo bansabye
urafise umukobwa musohokana
umukobwa dusohokana mani
umusheri wiwawe umukobwa
nje ndubatse mani
ufise madame n'abana abana banje
ubona ubwanwa ari ubwo gusohokana n'abakobwa
ubwanwa jewe bwose mfise ko atamudamu
nubona ubwo bungana n'ubu
ubwo bwiwanje nibwo bwiza kurusha ubwo bwiwawe ok tubandanye nagaciye ufise abana bangahe umuti
benshi
musanzwe mubana hariya nyene usanzwe utuye
benshi
nk'abangana
benshi mani
aho usangiye igihugu cyose ugiye mu nshuro ndira ka pepe
ibyo personal
cyangwa uri muri abantu bavuga ati tuzorondoka nk'umucanga wo kuri Tanganyika
ibyo ntumva kubizi
ibyo nabyo ntushobora mbabari abakobwa mbabari ibyo ntabyo ntushobora nk'umucanga wo kuri Tanganyika we ibyo hari ingufu zanjye duca zihahire
hano
Mtariko jenda shakiki kwa juri kura dute gura chindiri mboko nicho chanza nye nga deja vipri vea we nuvuga yuko bimwe na agenda bimenya munga wako kubijanyi na song wavuze kwa risi reprise tuyite je kui haji
song sisha kukubgira song ndikunda kora uzoyibona ndayisohoye. Yes.
Nakora bufise muri ivyo muru.
Nayo nyene uzoyibona ndayisohoye.
Imtanaza kutwereka madami we turamubona ajya mu machine ariko nashimye kumutwereka. Gato ndakubone neza ikintu warubere. Wose gayubegwa cyane. Ndakurabe neza.
Oh yeah.
Ya iko dusangari ya miti.
Aransi kumutwereka.
Novuga yuko abakunzi ba Active turi kumwe na MT number 1 twari tuje dusa n'abashaka kumusuhuza. Mwisanga kugira tuze twari tuzanye n'ubwo rusaku kuno wafunze iki niki. Ariko no kugusuza byarimo ifuye ko tugushikira ivyo nibiki. Ayo na amusuzi ya satani.
Ne ni wankoze ko kenshi.
Ahubwo rewe ni wifise. Mu Burundi nta koroni hari.
Uya ndakorako. Wamyunkorako.
Nega wapima mujisho. Nakaburu nanako.
Che corona mane narayitsinze. Yabaza ke indwi.
Na Burundi agwara corona.
Yose namaze muri confinement kwa ruyibura.
Wamaze indwi yose abandi bamara imisi ta.
Indwi yose.
Enga rwabuze ahantu ushikira habye uvuga ati kame ndigumira muri confinement.
Nayo baza ko muri confinement hatazimbye gusumba aha.
Confinement. Ne confinement ko bawugaranye ko atamuntu aza gukuraba wewe wigumira hari.
Ari kurahishurira.
Ishura mugabo ntuba ubonana na babandi nyene muri kumwe muri kumwe
eh ariko kuhishura ruhishura amafaranga menshi
zaje ico menya cyumva ngaho ncore. Yes, twari kumwe na Isaac TV novuga yuko iyi ni television mukunda cyane gose. Twari kumwe na MT number 1 ariko nashobora kurangiza atavuze akajambo kanyuma ku bakunzi ba Isaac TV. Twari ko turayaga nawe uko twari ko turayaga nawe harimo bimwe mwagiye murantuma kugira dushore kuyaga nawe ariko arashobora kuvuga akajambo kanyuma asa n'ubusozera kugira tubarambire ari abantu bagira bayafungura ari abantu bagira baje mu bindi kugira abasezere MT number 1
Bo akajambo kanyuma ndakabwira wowe cyane ndakabwira kamera.
Bo novuga yuko kabwira abakunzi ba Isaac TV nibyo.
Bakunzi ba Isaac TV. Navyo kata. Bakunzi. Cyanke bigire bagire ansabone. Mbe ni ansabone.
Yes, yes. Ansabone.
Ne si sabone na ni ansabone. De sabone.
Yavuze ansabone.
Muri Amerika wumva ari mu Faransa.
Sabone okay bavuga subscribe rero rikugira rero
subscribe ni subscribe
unsubscribe
umva narinzi ko nimba ari sabone mu gifaransa muri kubikuramwe ari unsubscribe urumva ivyo ntubindenganirize
baragukorera ko okay dusa nabasozera MT number 1 kandi ndagiye no kukubona fresh
ubutumwa bazagutuma byaranje baguha liste y'utuntu bagutumye kuko we biragucanga
Nene nkubu warazi nkubu kubwira ati bona nani imana ikakubwira ati mbonda gwa imuno tumwe vuga ico wifuza uje uvuga ngo nkeneye dimin cyangwa nkubu akubwira ati bona na president umuno tumwe uje umusaba iki uje umusaba ngo ngudirishirato mbwira ati ibintu bizonyu bakira fyu cyane nawe rero nkubu duwe ndagusabye trant nuko nkeneye izo trant
aba top fan top fan
mave mire
nah ega uchore uchoresheje si uvuga amahera gucorera yari iki
okay imparera ishaka
no guhani nagatsere kijan be turaba ushaka ushaka aya hacanye ushaka aya
niyo menshi mani
ndaguha ya ne kurunguruke Tora.
Eh. Eh. Ani Yeah. Ina vanda ijanga jansanga.
Karazimze man. Karazimbye man.
Aga bakunzi ba Azat TV. Yes, ka dusena basoze.
Aga gucorere man Jesse sindingumye.
Arachuwe mwana mwe mugenda kumfaka muri koma mumbire na muri koma tere n'acho. Niko yari umujya amasiongo MT. Nibache bamfaka bambira
naga hariya. Big up son. Bo, ah bakunzi ba Isaac TV, bakunzi ba gangster, the only gangster in the town right now. Make sure you subscribe on his channel. Make sure you go to MT number 1. Vivo chanye MT number 1 whatever whatever. Hit subscribe. Share and comment. Go to Facebook. Wandike mwe MT number 1 muri Facebook. Make sure urabe irya page iriko tick. That's the regi.
Musheri wajewe yavuze mu cyongereza ariko ndashobora kumuvugira mu kirundi. Yavuze ati mugende kuri channel yewe handitse ko MT number 1 ariko nakantu kanditse ko Vevo ucugenda ubuma abone wewe cyanke ugire subscribe. Rano bigora kuvuga subscribe gusaza kubona nakakurereka huje biranditse ko ucubibona kugira uzura kwikirana ibikorwa byiwe byo no mutipe aheruka kuva he ngo muri United States. Ntabwo ari mu Kayanza. Yes, uravyumva jya kuri channel yiwe rero ubuma abone wiwe kugira uzurabona ibiganiro vyiwe cyangwa uzurabona amakuru yiwe meshi cyane gose no kuri FB umvise arafise page namaze kwibona niho mpora nkora no rusaku gose. Nawe rero genda rero uje yiwe handitse ko MT number 1 ahora yashira ko mu mafoto ngo mu dukonfinema ibintu byinshi. Yes, mu mukurikirane kugira mu se murabona indirimbo ziwe ni ndirimbo ziryoshye zimeze fresh n'ambari nduhura yoyo menga numva ngaha ndayitambye murakoze cyane gose. My name is Starboy behind kabaye kwa kumwe na Juma Jux. Bosheri waje noneje kwa tashira imfise no cyandirimba shira ta umfise. Big up sana ndabakunda cyane gose kandi abahi change ngaha muri kamera.
Isaac TV. Oh.